owayengenasono wenziwa ukuze abe nesono. Amen. Ndigathi lindawule stage yem ndakhe naphantsi kwakho esingaka emthathi. So xa ndifika kwi-edge funeka uthi yebona. Amen. Lithensi nanina yazi. Now ibhayibhile lithi u-2 Corinthians chapter 5 lithi lowo owayengenasono wenziwa ukuze abe ngulowo onesono. Amen. Now lithi ibhayibhile leyana nto eyenziwayo uThixo uyenza ngoba wayesenzela ukuthi ukulunga kwakhe kube phezu kwabo. Amen. Kube phezu kobani? Kube phezu kwabo abo bebesaziwa njengabo abanesono. Alibonge igama leNkosi. Ngoba xa sifunda kwincwadi yamaHebhere lithi iBhayibhile uYesu wayengazani nesono. Amen. But he became a ransom for everyone owayewile esonweni. Alibonge igama leNkosi. Taking it from the book of John lithi iBhayibhile uThixo wathuma elento ukuthi uma ejongile kukhona ukuwa kasiqala kuIsaya lithi iBhayibhile wabuza inoba ngubani na ozawusiyela. Amen. Now iBhayibhile lithi akukhange kubekho umuntu ovelayo kwingelosi, akukhange kubekho umuntu ovelayo in all the heavenly beings ebezifumaneka in the presence of God. Alibonge igama leNkosi. But iBhayibhile lithi uYesu wavuma. Amen. That is why ke ngoku lithi xa lithetha iBhayibhile phaa limchaza, ayibonge iNkosi, limchaza njengalowo wavumayo unyana thina umntwana esimzalelwe nonyana esimnikiweyo ukuthethela kwakhe okusesichantini. Alibonge igama leNkosi. Now iBhayibhile lithi wonsisiya kwincwadi kaJohane lithi wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi uze wancama unyana ekuphela kwamzeleyo. Alibonge igama leNkosi. Meaning that njengoba sesikhona namhlanje singonyana bakaThixo besifudula singengabo. Alibonge igama leNkosi. Besifudula singengawo amadlelane kunye naye. Ayibonge iNkosi. Besifudula silahlekile simkile kuThixo, siyalazi bani lomka kuThixo lomka bonke kuThixo. Alibonge igama leNkosi. But now iBhayibhile lithi wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi that wanikela ngonyana ekuphela kwamzeleyo. Ayibonge iNkosi. Ukuze laba abakholwayo kuye bangabi nakufa but babe nobomi obungunaphakade. Alibonge igama leNkosi. So it pleased God that he gave his son so that azofumana abanyonyana. According to John chapter number 12 or John chapter number 14 lithi iBhayibhile phana kula ndawo letha kwathatha imbewu enyodwa okanye a single seed uba mayingena emhlabeni so that kuzophuma ezinye. Alibonge igama leNkosi. Meaning that it took one seed, one son of God, it took yena uba makangena emhlabeni so that kube khona abanyonyana abazawuzalwa. That is why ilizwi kuRomans lithi indalo iyancwina ilindele ukuza konyana bakabani. Now we were adopted into the family of God ngegazi likaYesu. Alibonge igama leNkosi. Le nto yasenza into yoba sibe ngonyana ngoba lithi iBhayibhile ubomi bento nganye kuphi? Kusegazini. So now if you eat igazi lenkuku you become inkuku ngokungumntu. Siyabona then? Xa usitya igazi lebhokhwe kuthi udinga ibhokhwe mihlanu uthathwa igazi unike utye, then that means you partake in the life of a goat. Then ithathe ukuthi ke le nto now awusaphini bomi bakho but you become a goat as well. Amen. Now ngenxa yento basafika saziswa kuthixo ngegazi likaYesu, he was the son of God and he is the son of God, we became onyana bakaThixo. Alibonge igama leNkosi ndiyabo. Namhlanje xa sigqiba uthetha apha ndifuna sihambe with an understanding moyincela uthi kum kubethwa enkulu kuze kusinde ezincinci. Ndizothetha imeseji ethi kubantwana base-SWRC into yoba kuzawubethwa abadala ngoba fanele kusinde abancinci. Alibonge igama leNkosi. Now lithi iBhayibhile it took for that one seed to enter the ground saze sazalwa nathi sangonyana. Now according to 2 Corinthians lithi
Now, according to Isaiah, the Bible, little Payana, Yana, one day, I'm going to go, little food, little wild as Zanina Solo, but when I'm not a mutico, Sassy, good, I like you swear. When she said that a song is into Sassy, good, and I'm going to go on the solo, but it was in the plan of God that you must be beaten, that you must be a reject. Because of the rejection of Christ.
Because it's a corner, since the land of Christ, now I'm done.
iqale ithi le nto nawe akusaphili mna anymore. Xa selefikile uYesu akusaphili mna, ndiyasuka mna. Uyasuka uzuki wakagatyeni, uyasuka uzuki umnkosikazi kaMr. Solomon, but xa sefikile yena kufika kuphoka ubumna, kuphoka igazi logatyeni, kungena igazi likaYesu kwingaphakathi lam. Le nto ithi ke ngoku akusaphili mna, kuphila uKristu kwingaphakathi lam. That is why lithi iBhayibhile amazi nina uba ningoThixo. Nakukhona abalandelayo, ayiphelelanga kuwe le nto. That is what I want to say namhlanje. Indaba yentsindiso mayingafiki iphele kuwe. La manzi obulungisa mawangafiki adame kuwe. Le nqane ingaka mayingafiki iphele kuwe. Alibonge igama lenkosi. Kukhona abanye abangazwani nale nceba ekumele bezile. Akho Yesu ozawuphindeze.
Yebo, kunjalo. Yho,
ndiyamangala ngabazalwane abafuna intsindiso mayibe mandoko.
Asahlale sihlala
Now, little Bible, go home. Go on,
kumugwenqa bethu konke ukona kwethu kwabekwa phezu kwakhe alibonge igama lenkosi na ukwenzela into kakuze bani kuze wena na uzile ngengoko ndiqhubela ukushumayela uthi uyezekile ndibe ndifuna umntu ozawumerhobeni ukuze xa ndizawutshabalalisa ibe nguye that is going to sound the battle now I am here to speak to abantu berhoba alibonge igama lenkosi ndizothetha ngabantu begepha into ethi awufanele ukhala ngoba izinto zizawuqala kuwe alibonge igama lenkosi xa ungumntu osegephile azizoqala esikakweni ngaphakathi zizawuqala kuwe therefore for the nation to be saved kudingeka kubethwe wena for the sustainability okanye nokuqhubeka kwentsindiso kufanele kuvuke wena uthi ndiyazimisa egephile uma kufuna ubethwa akubethwa kuma uma kufuna uhlekiswa akuhlekiswe ngam uma kufuna urejecthwa akurejecthwe bakhoyo bafuna nantsindiswa mnandi everything is good they are speaking in tongues everything iyaflow uba ngathandazelaleni into yeza uba ngathandazelaleni into okuthi uyayifumana but uyadlulwa apho nodoli ufikelele to a point lapho fanele zidle inyameni azidli kuba zifuna uqalekisa wena but zidle inyameni ngobukhona ekumele sindile ngawe nakuthi umangcole kuma kuzawubethwa abastrongo for bakusinda abawikhe moyingcole uthi kukhona abantu abazawubethwa apha not because benze ntoni babethwa ngenxa nto bakukhona babuthathaka ekunothi xa kubethwa kubo bangasurvive kukhona ababuthathaka ekunothi xa kusenzeka izinto kubo bona uba bangenile in that dungeon bangakwazi uphuma therefore kudingeka wena Daniel ungene khona emgqobhozweni ngoba kukhona abanye abantu angathi uthi kubuya bafaka ngenxa yobuwiki babo abangekhe bakwazi ukuphuma akavumanga mosisifethina sisono sethu ne he gave us grace so now uzonikela ngawe that is my message uthixo ngokufuna wena lithi bhayibhile akasaphili mosi akusaphili nakuphila bani kuphila ukristu therefore xa izilimo zifika uthi bakaboni akaboni wena bhuti but udinga uba isilimo asizikwe sizakristu kumnandi xa sizikota ezivesi sithi zingothixo wam but xa funeka wenza umsebenzi wokufa njengothixo then kuba nzima akhange kube khona ukukhululeka kungakhange kube khona ukubethwa kuyesu akhange kube khona i-liberty without abe asacrifisiwe wabethwa so nakuwezi zinto zizawuzalwa ngebandla azizozalwa kumnandi kuzawubethwa kuwe zothetha nabakhulileyo ke ngoku ezi zinto fanele zenzekile ebandleni azizokwenzeka unless uvume wena into babawo ndiyazimisa njengedini imbangi yoba zibethe kuwe kungenxa into yoba whatever that God wants to do kukhona an enemy that stands against it lithi ibhayibhile uthi uDaniel bendithanda ithi ngelosixa ifika kuye ithi you were praying and the first day that you prayed izinto zenzekile okanye impendulo ndiyinikiwe but there was a war in the spirit realm ekufanele uba ndingene kuyo naw namhlanje fanele ukuvuka abantu bemfazwe abazawuthi thina sibuye ngamva for the progress of the church for the success of the ministry for the edification of the kingdom of God akubethwe mna kufanele abantu that will sacrifice themselves wena umucinga ivangeli kuzoreceive imoto nezinto zonke yiyobhapha le kukhona izinto ekufanele imfazwe zibethe kuwehlela ungayazi noba kuphikaphi but ngenxa nto oba kukhona omnye that is weak mamela wengcole xa thetha le nto kum uthi laba bantu bastrongo bazawubethwa banga-andestandi into bandlangasona omosinga andiwanga but why such a struggle ebomini baba but uma ingcole uthi kungenxa nto kukhona ozayo akanawo amandla okumelana nalameko uthi ukabona ukhayeni ubuza uthi umupho brother wakho uthi ukhayeni I am not my brother's keeper. Namhlanje you need to adopt a mentality of being your brother's keeper. Ngoba mamela yena kanawo amandla kodwa udinga wena ukuze umbambe. Mamela wena umbambileyo izinto ziza ubetha kuwe. Xa usalele ufuna ukuzokuvikiva ibandla uthi kuyabakhusela ababuthathaka. Andizazi izinto. Kukhona imfazwe. Emfazweni bekuthi xa kusiliwa mihlambi. Lithi iBhayibhile. Xa uThixo sinikeza isithembiso, ne? Uthi kubo, phumani niye kwilizwe endawuninika lona. Uthetha noAbraham. Uthi but abantwana bakho they shall be slaves for years e-Egypt. But emveni koba bezizilaves ndiyakwakhumbula mna ndingubani? NdinguThixo. Emveni koba ndibakhulule from ekulalekeni. Ayibonge iNkosi. Now, lithi iBhayibhile, xa ethetha uThixo noMoses uthi I will drive out all the nations ezikweli lizwe ndilithembise lona. Alibonge igama leNkosi. Nizawuthi nifika nina, nifike lungeke uhlango luzawulwisana nani. Niyayazi lo vesi? Kwenzeka ntoni? Judges chapter number 3. Okanye singekafiki apho kwabakhona abafayo endleleni. Uyayiva? Abayongena eKanani. Kwabakhona abafayo phi? Entlango. Abayofika eKanani. Now lithi iBhayibhile kuJudges chapter number 3. Bathi xa befika eKanani amaSirayeli afika kukhona izizwe ezikhona amaHeti, amaPerethi, amaNtoni yazibona zonke eziya zaseKanani. Now lithi iBhayibhile xa lithetha phayana lithi ayekhona only because ayenzela ukuze afundise abo bazelwe endleleni intoni? Bethu nomnye umntu ofunda iBhayibhile ncawu. Bashiywa amaPerethi namaHeti namaOo zonke uyazibona? Now beshiyeni into yoba wena ovuke endleleni awuphuma nge-Egypti maswena ne uzelwe ntlango maswena ne awusazi isithembiso sikaThixo ne but lithi iBhayibhile ashiywa la mazwe okanye ezintlanga in order for wena ukuze uyazi imazwe. Salvation was sithi mnandi ne hayi sisho xa sikabiza nam ndiyatho nthi izantu yesikumnandi ndezananga level ekumnandi le level edlula kwizinto lapho kufanele uyazila imfazwe. Ayibonge igama leNkosi. Kukhona imfazwe eziliwa nguThixo, kukhona imfazwe uThixo avumelayo uba masingene kuzo. But ezimfazwe thina silwi kuyo ithini Ephesians chapter 6 uthi sinxibe isikweko somKristu emveni koko xa sinxibile sime simi ukuze sichase. Alibonge igama leNkosi. Meaning that ezethu imfazwe zifuna iavailability nestand. But imamela anqomba kumnandi xa kuzawuthi kubethwa kume. Anqonda ukhona umntu ofuna ukuthi xa kubethwa amangaguqe. But imamela kudingeka abantu abazawuma enkobeni ngobutshaba lujonge ikroba longena. But there needs to arise people abangazohamba ne-SWRC kube famous eSouth Africa namhlanje and all over the world. But people that will stand in the gap. Akuqalwa kumthixo.
Uy. Ya.
Alibanjani phelelanga kuwe ngenxa ubufikile wena. Kukhona abanye kumele bezile. Bathi mamela imfazwe izawulwisana nawe ngoba wena ungoyena sithongo. In order for the survival of those abangamazi nabo babuthathaka kuzawubethwa wena. Utheni xa usele nefuna ubulala ibandla qala tyhafise wena emthandazweni. As an intercessor ungene iphele iveke ungathandazi. Only because there is a plan in the realm of the spirit to destroy the church. But kudinga umntu who will stand in post yakhe. Kudinga umntu ozawuthi mna ndimile noba zingafiki intshutshe noba zingafiki iswetha noba ngafika Elizabeth, you need to stand. Because it is not about you anymore. Now, sitting about you that will adopt a mentality, you are going to it is not about me. But in the world, we are so selfish. God, salvation is all about me, myself, and I. But it's sorry, not only I'm going. There's another level that you need to enter into. A level you are so good. I say, "Kuni vazwe is a kalamu esisti." Izinto ezidepression clean. I know yonke into it becomes this is. Izinto zona zivunzima kwindlemileyo asiyo yonke lento, but it is the pillars. Now, izinto zokuqala zazithi xa sakhiwa kube khona intsika, uyayibona? Now, eyona nto ibithwala ipressure yendlu iba zintsika. Now, xa lufika umoya, noba idaka mamela iyabhudlwa ngumoya, but i-survival yayo ixhomekeke ntoni? Kwintsika. Nakudinga abantu that will arise and become intsika ebandleni abazawuthina xa umoya ufuna ufika, ubhudla ibandla, uba mnandi mile, akho Satan ongangene, uba mnandi mide uyama, akho madimoni angangena. Mamela, you said you were going to get a son. I'm going to pass a lot of years.